Hei tā, te primia, koenei te tau e rongoa i te marea o Aotearoa I te hua nui o te pōti ki a Reipa hei kā wanatanga. I hui te runanga minita o Reipa I te Wairarapa I te rānei ki te wānanga I ngā take nui hei kōkiri mā rātou I te nei tau. I reira tā tātou tū te tōranga pua Eruera Rerekura, a nei rā tana pūrongo.
Ei tā te primia ki tāna kāui, kua mutunga ararei, oki mai ki te pīkau I ngā mai.
2019 is now the year that a lot of delivery will be required of us and is actually already underway.
Te anga nei e kai kā nā ngā mema.
Rongo koe I tana kōrero I te ata nei, I te rātou ko te mahi, ko te whakatakoto, I te tuāpapa mō ngā kaupapahere o te ropu Reipa, me te kāwanatanga whānui hoki. I tēnei tau ko tana kōrero mahia te mahi. No reira e tino, he tino paitera kōrero kia hau ko te mahi, te mahi, kia tūtuki pai, kia tūtuki rāno ngā wawata o te kāwanatanga. Hei aha, hei oranga, hei painga mo te iwi.
Ko tīmatanga mahi mo te heki ngā whānu, ki waho te pōharatanga, kia hanga whare, kia whakapakri ai te ao mātauranga, me te ao o te hauora. Nā reira, koio o mātou whāinga o tēnei kāwanatanga, o tēnei tau kia kite ai I te pua waitanga o wera o ngā kaupapa.
A ko ngā raru-raru e pāna kia Kiwi Build e whakapono ana a Davis ka whakatūtuki te kāwanatanga I tāna I whai ai.
Aha ko he iti iho ngā namo o ngā Kiwi Build, kei te hanga tonu mātu I ngā whare, ngā state houses me weratu. Nā reira e hanga whare ana tēnei kāwanatanga I te mea mohi ana tātou, hore kau he whare, hore kau he tuanui kei rungi tō upoko kei te raru koe. Nā reira mātou e hihana kia tāhuringia te rā ahuatanga mō o te moti whānui.
Whaka eki a te toko mā o ngā Māori I ngā rāringi kore mai. Koia kē te whainga matua mā Willie Jackson.
Hako I heke te tauranga I te rātau, he nui te mahi tonu I roto I te rā kaupapa.
E whakapono ana a Alan e nui ngā ua ka puta I te tā ua pūtea 2009.
We know that the world's watching us right now as we go about implementing our first ever wellbeing budget. Basically, that's looking at those five po, our economic growth, our environmental growth, our social, our cultural wellbeing.
Ei te rātou, tū ai te pōti kāwanatanga. Nō reira e tau tino whakahirahira tēnei mā te kāwanatanga ki te whakatūtuki I ana kaupapa maa. Eruera Rerekura, te karere.